Dumelang baahi ba Sedibeng, kajeno re le Department of Health re mona sports ground of BUT re kopa hore baahi le ma student a rona ba tle ba tlo thola vaccine. Di number tsa rona tsa Sedibeng tsa batho ba thotseng vaccine di tlase haholo, and eo e re beya kotsing because ho na le di-provinces tse re tikatikileng tse re sebetsang ho tsona on daily basis. So re tshwanetse re be safe, re etse sure hore re thola vaccine hore re kgone hore re be safe, re etse le maphelo a batho ba bang ba be safe. To the students, you know that in most of your dormitories you are sharing dormitories, and for you to be safe, all of you should be vaccinated. Come on and come and get your vaccine. We are here until 3 o'clock. Thank you very much.